Usodolophu, umasipala wombhaxa, iNelson, Mandela, uCeba, uNqaba, Bhanga, uyazikhalimela, izenzo zengcuntswana, labahlali balomasipala, ababeqhinqalaza nalapho baye bonakalisa izigadla ezithutha impahla, ibhasi, izithuthi zika rhulumente, kunye neendlela ukubalula ezinye.
Usodolophu Bhanga uthi naxa nje abahlali benalo ilungelo lokuqhankqalaza kodwa wona umkhwa wokonakalisa iziseko zikarhulumente kunye nezithuthi zamashishini akasoze awamkele kwaye abo benza oku baza kulala bebaliwe.
Ngoba kaxaka eyenziwa ngabantu abangafuni ukuhlonipha umthetho walapha nomgaqo-nkqubo walapha eMzantsi Afrika ngokuhlukumeza nokukwenza izinto ezingalandeliyo umgaqo siseko ingakumbi abantu aba-intimidate abantu abaphangelayo ibhasi neambulance ezo zinto zizinto esingasoze sizivumele sivumele nabapolisi uba bazawubanjwa abantu abenza loo nto ndiyavuya into yoba aba bebetshisa ibhasi ngoku sebebanjiwe
oku ukuthetha ngethuba bebebahambe indibano noonondaba kwiholo lesi sixeko.